Nani, Sanbona, and welcome back to my channel. Welcome back to a video. Nyabonga kakhulu for coming. Thank you so much. Ungakhohlwa ukusubscribe or like a video, share a video as well. So in this particular video, guys, the title of this comment is about uLuthuli Dlamini. Esimazi kakhulu kumabona kude actor lo baba bafethu ya actor. For me, I'm surprised mangimthola lana ekuma publications kukhulunywa ngokuthi homeless akana indawo yokuhlala, uhlala nje ekwelinye ibility kuthiwa lapha ngase eRandburg. Next to eRandburg taxi rank, something like that. The story is when it's balogas much about Kama Taile, a Kunma Gudilo, Putilona Ebam, Kunma Naboma Kelan Bala Piana, Badaibo, was in his Kashan and Jenisala La Piana, a Billy Dinji, Elisala Lababanta Aba, Pema Lizia in Josaba, Ama DRUGs. As you know, guys, when it comes to YouTube community guidelines, we call it DRUGs, right? And then when I was Ogwaz, Woodsis Kunmangan, something like that. So, among Bona Lumalumi Bafuet, I was just so shocked, man. Malumi does in Bona good TV in Jalo Bafuet, Simboga TV. I think it was scandal. Is it scandal now? Now, I'm a masterpiece, you guys. It's a symbolic masterpiece, a man. Hey, Torinese Ningabesis Bugalapana, Epi 4. Hey, we act and you is a very, very good actor. He's very, very talented. Lo baba bafowethu uya actor. Ukuthi kusuka kwenzekeni bafowethu, mina I do not know. I'm so shocked ngilana nje mangibona nje le story sibhaliwe ukuthi actor Luthuli Dlamini, homeless and living in an abandoned DRUG den in Randburg. Aya ngikholela bafowethu lento mangiyifunda nje ngithi hayibo. Lo malume lona bafowethu kwenzekeni ngaye bafowethu, no impilo inzima guys, impilo iyashayana, you know what I mean? Nabanye sibabona kumabona esibabuka kumabona kude sibabona sibahalele sithi wow. Awazi ukuthi umuntu uphila yipi impilo, you guys. Simbona nje laphana esemsebenzini, uyasebenza njengawe nje uvuka uye company nosebenza kuyo, naye uvukayo laphana ayosebenza. Ukuthi yini enzekayo when it comes to umengekho laphana, we never know. Abantu bayahlupheka bafethu, abantu bathwele nzima, abantu they are going through a lot. You can never know uma bengakutshelanga, you know. Wena uzombona nje ekuthi gqoke kahle bemgqokisile bathu kumshasha ngamabrush ba makeup uthi wow. I wish I was that man, you know what? I wish I was that woman umhalele. Yo guys, as is as impeded pilang aband. When I saw Istor Salomalumi, I am so, so heartbroken. But for you, this talented actor, umuntu ongathalo uhlala nabanye abantu nje ababhema idakamiza laphana koRandburg kuma abandoned buildings. Lo malume lona bafowethu, ayi mina bengicanda into zabo longwe. Kwayena ulongwe bafowethu, ngiyangikhale ngithi kusezwa kuthiwa sena 40 ngathi ayi longwe. Ayi, you are now 40 mfethu, no, 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 you cannot. So lo malume lona bafowethu, kwayena nje naye sekangohlala lapho. I prefer it for me now. So it's like I'm feeling that I need more. I need more when it comes to the story. I need to find out more. Ukuthi ukuhlala kwakhe kuleyo abandoned building, is it because mhlawumbe akanayo vele indawo yokuhlala, akanayo, akanayo, or mhlawumbe sometimes mase bebhema lezi zinto zabo basuke bengafuni ukuhlala ekhaya. You know what I mean? Kunomahluko phela ukuthi singathi umuntu homeless uthi ikhaya unalo, uthola umuntu uzokuthi umuntu unonkosikazi nabantwana and stuff, you know what I mean? Omunye nje une family nje olongwe, unobaba omthandayo, uno auntie, unabo bhuti bake, you know what, aba four abo, but still ulo muntu ohluphaya ekhaya ukuthi uyasuka ayihambele nje, but akusho ukuthi ikhaya angahlala kulo alikho. So yona nto engizibuza yena when it comes to lo malume lona ukuthi is it because indawo yokuhlala ayikho total or mhlawumbe njengoba sebesuke sebhema lezi zinto zabo mhlawumbe yena akabhema uhlala nabo kuphela. I do not know because estorini bathi he stays with some of the guys at this abandoned building next to the Randburg taxi rank, right? Engahlala kuphela nabo yena angabhembi bafowethu, noma mhlawumbe kwenzekani. Ayi mina I'm so heartbroken bafowethu, no ways ngalo malume, no 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 no. Hayi bafowethu, sasike ukukhala phela ngegenge kuthi hey, yabona le genge yabafana bangizwa laba basuke bephuze kakhulu, ukwabona like olonge nabo lele ngane kabamprenda fasa esikhuluma ngabo mabhembe baphuze bayihlanyise bafowethu. Kodwa when it comes to malume lona phela guys, this is not a boy, hey. Ayi mina I'm shocked bafowethu, angazi bafowethu kuthiwa uyabonakala lapha eRandburg. Isitori sibhalwe ngikhama dayile kazimotsha, nizosifunda ngesiNgisi. Kuthiwa ke uLuthuli Dlamini is struggling to find acting gigs. He's had a tough year like many actors who have struggled to bag ama gigs. Seasoned former scandal actor Luthuli Dlamini is said to be going through a tough time financially and living in an abandoned house in Randburg used by DRUG addicts. The house that he and others have occupied is situated in Randburg CBD near the local taxi rank. According to neighbors, uLuthuli has been living in the house along with some strangers in the alleged DRUG den house. He has been staying there for some time. We all know him. The neighbors recognize him. By Mazpela, he's a well-known actor. The neighbors recognize him. They happen but it happens to anyone. Nobody judges him, something like that. That is the lady who said, who is a neighbor, I guess. He lives there with a group of guys and they respect him. It is life. The neighbor said he has been staying there for just under a year. After struggling to find acting work, he has been not working and was forced to live there. He needs help, but maybe he is too ashamed to ask for help. Earlier this year, uLuthuli lost ingane yakhe. He has not been okay ever since, the neighbor said. He does not want to talk about it. He teared up for some one time when he said something about it, and he never discussed ukushona kwengane yakhe again. So okay, uLuthuli wa confirma ke kuzimoja when it comes to ukudlula kwengane yakhe, bafowethu wakhuluma ngakho wathi no, that matter is a very sensitive matter, akafuni nokukhuluma ngayo nje ngoba futhi iyingane, angazi kwakwenzekani ngengane yakhe bafowethu. Last year ke uzimoja reported that the TV producer uMessia Bangala owed uLuthuli, sorry, 150,000 rands for a drama series that was shot in September. It was shot in September 2022. Called Empty Love. Failing to pay the salary led to Luthuli occupying indlu kaMessia forcefully after failing to pay irent yakhe. Now, the show never made it to the screens following the incident. So, kuthiwa ke wangabangamkhokhela ke after that, bemkolota 150,000 rands, wagcina seyahlala kubo ke ngoba engena indawo yokuhlala, phela engasakhona ukuthi akhokhe irent yakhe. Manje ke nangu ke sokuthiwa he somewhere there ngaseRandburg in some abandoned house. I afraid to know. Like really? Like no, yabona lo baba ayi ngeke bafethu uma kunjalo impilo iyashayana bafethu. Hey, yazi kunzima bafethu. That's why ukuthi umbona umuntu kumabona kude guys, ungacabanga ukuthi abantu baphila impilo ezifancy just because umbona egqoke kahle. Into ezinjalo bafethu singahlali sizicabanga. Abantu bahluphekile la ngaphandle mina. Abantu they are going through a lot, especially ama actors, ama musicians. Esisiwabona nje guys impilo isibashayile, basemigaqeni bayaphuza bayabhema bathintini. Kubuhlungu guys ngoba wena usukucabanga ukuthi because that person is an actor kusho no lo muntu lona urisk kanti kunjalo bafethu, naye uphila nje ngalokho anakho okungekho akukho bafethu. Uvuka nje emsebenzini ayo actor njengawuvuka lapho uyele ecompanini yakho singazi ukuthi nenzani, naye uvuka lapha ayo actor, wena ngoba usumbona kuscreen sakho usucabanga ukuthi kungcono kunawe, kanti ayikho into enjalo bafethu. So yeah, ay angeke bafethu, no, this one really broke my heart. Ay ngeke yobona lena yona ingishayile ngempela ngathi ngiyambuka ngathi lo baba lona, since when now is he homeless? Usesemigaqeni manje futhi ay ngeke bafethu, akathola usizo ngempela phela ngeke, ay ngeke bafethu. Yo, like really, no man, entertainment industry, what is happening bafethu? What is happening Mara? This is so sad. I really hope ukuthi angathola usizo ke ubaba uLuthuli Dlamini, or ngathi ubhuti uLuthuli Dlamini, something like that. Asethembe mhlambe kukhona bazosondela ngkosi yami basize lapho ngaseRandburg. Ngeke sibe negenge entanga encane lezezingezo ezindlini zigcine sezibaleka emakhaya ziyohlala lapho kuma-abandoned buildings, baphinde bajoyine umalume. Hayi ngeke bafethu, hayi ilungile leyo nto shimu. I think ziyinkinga bafethu. I don't think ukuthi ikhaya lona likho total ushuthi awukho umndeni something. Hayi angeke. Angazi shuvalwa ka comment section, like the video, subscribe, share. Siyophinde sibonane kwenye elandelayo. Bye.